Bazalwane bebandla ezenkabi zika Kristu ngaphambi kokuba singene encwadini bengizocela ningivulele ngehubo
eningi ngenkohla madumbe imenu kobambuze imali
nakhoke wona ushuno
ethamiqumbe kandala ngesul zafisa ukudlinyama eningi ngenkohla madumbe
ushuno enkazi
How well? How well?